Hiyo ni MBITHE anaitwa?
Nangu anaenda.
Nyamazeni, kuna kitu kuna kitu anafanya.
Video, tumuta edit video.
Uka, 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 uka MBITHE.
Yeah.
Tupa moja kama tumahara wamesiulia aleva ni kubeba bana hawe nasi whatever hand paper bana hawe nasi whatever hand paper
yeah.